Ngokusho komndeni wesisulu lesigameko senzeka ngesikhathi sesikole kubuka abafundi. Uthi lesi sehlakalo sikhahlamezeke kakhulu lengane.
Brini yangwanaka.
Uthi uphazamisekile kakhulu emqondweni uhlala ethukile ukhala njalo ebusuku ememeza lo mfana omhlukumezile. Akasafuni ukubuyela esikoleni. Kusolwa ukuthi uthisha wegumbi wayengabona nangokhalo khathi kwenzeka lesigameko. Umndeni usola ukuthi isikole sazama ukufihla ngokwenzeke enganeni yawo eneminyaka eyishumi nomuvo.
Angeke kibaqhohele isuwa.
Uthi angeke aliyeke kanjalo lolu daba akasalali nasebusuku. Uthi kusasala lengane aliselihle isikole asizange simfonele ufuna ubulungiswa. Bavule icala bevulela umfana oneminyaka eyishumi nane ubudala.
A case of rape is being investigated by Kimberley Family Violence Child Protection and Sexual Offences Unit in Kimberley after a 14-year-old was alleged to have raped a 12-year-old at a local school in Ritchie. As per the Children's Act, they will be assessed by a social worker before they could appear before court.
Umnyango wezemfundo eNorthern Cape usixeke kakhulu lesi sigameko wase uthumela izisebenzi ukuba ziyoluleka ngokwengqondo intombazanyana yesisulu.